bihugu barashima ingingo yafashwe n'inama nkengu z'amateka y'u Burundi yo kubogoza uwahora ari cegera ca mbere c'umukuru w'iyo nama. Umukengu z'amateka Space Caritas nje barikanuye yaheruka gufatwa ariko aragurisha isukari ku giciro kinyuranye n'icashinzwe na leta, naho ahejeje kubogozwa mu mabanga yiwe nk'uko abanyagihugu bagumye babisaba. Abo banyagihugu barongera bati mu gihe leta y'u Burundi ikivugwamwo Alain Guillaume Bunyoni na Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika, ata mahoro azopfa agarutse i Burundi kuko aribo bayahungabanya ku munsi ku munsi, bati n'abanyene bari bakwiye kubogozwa. Ibindi kuri iyo nkuru na Muco Sonia.
Kuva umukenguza amateka Space Caritas nje barikanuye icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka afatwa ariko aragurisha isukari ku giciro kinyuranye n'icashinzwe na leta y'u Burundi, abanyagihugu ntako batagize mu kuguma basaba ko uwo mutegetsi yobogozwa mu mabanga yiwe ngo kuko bitumvikana ingene yobandanya aserukira abanyagihugu kandi yafatanywe itonga ariko arakandamiza abo yategerezwa guserukira. Space Caritas nje barikanuye yari yahanishijwe ihadabu y'imiliyoni 2 z'amarundi yagirizwa ko ishire hamwe arongoye ridandaje isukari ku giciro kitazwi na leta, mbere nishira hamwe Sosumo rikaba ryari ryamukuye ku rutonde rw'amashira hamwe ashobora kudandaza isukari ya Sosumo. Yamara ibyo byose abanyagihugu bari bagumye bavuga ko bidakwiye. Kuri uyu wa kabiri niho inama nkenguza amateka y'u Burundi yakorana iraheza irabogoza Space Caritas nje barikanuye mu mabanga yo kubicegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi. Akaba yasubirijwe n'umukenguza amateka Denise Ndadaye yatowe mu ntara ya Mwaro. Nk'uko amakuru twaronse abivuga, umukenguzi amateka Denise Ndadaye akaba yatowe ku rugero rw'ijana ku ijana by'abari bitavye ibikorwa by'iyo nama. Abanyagihugu bakaba banejerejwe n'iyo ngingo basaba ko inzego z'igihugu kuva ku rwego rw'umukuru w'igihugu, inama nshinga amateka na nkenguzi amateka kutagarukiza ngaho gusa ngo nibabandanye kwigizayo abantu bose batumye igihugu c'u Burundi gikorokera mu manga kandi n'ubu bakibandanya. Muri abo nk'uko abanyagihugu baviganiye uruganda rwa radio Haguruka ngo nibahere kuri Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganje wa mbere na Ndirakobuca Gervais batazira ndakugarika asanzwe arongoye ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere, ngo bari mu bantu bagandaguye abarundi sinzi eka mbere bakanavugwa cyane mu banyonyeza itunga ry'igihugu kandi gushika nuno munsi bakibandanya nk'uko byavuzwe n'abo banyagihugu nyene.
Abanyagihugu bavuga ko ari igikorwa ciza ivyaraye bikozwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye cyo kurihira abagwayi 10 bari baheze mu bitaro Centre Neuropsychiatrique de Kamenge kubera kubura amafaranga yo kuriha, ariko baragwa bakagaruka bati kuvuga ko ayo mahera yakaswe ku mishahara y'abahanuzi b'umukuru igihugu ngo babaye ibinebwe ngo ni mucazo wa ndani ngo kuko ni yaba by'ukuri aba bakozi badakora bari bakwiye kwirukanwa mu kazi bakareka kubandanya bajya amafaranga yofashije abanyagihugu kandi ataco bariko barakora. Inkuru twateguriwe na Jeanette Kamikazi.
Kuri uyu wa mbere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yararihiye abanyagihugu ibitaro bagera kuri 10 bahora bugaraniwe mu bitaro vya Centre Neuropsychiatrique de Kamenge hamwe no mu bitaro Prince Regis Charles kubera bari babuze uburyo bwo kuriha ayo mafaranga nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu ngo yari guhemba abakozi bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'abahanuzi biwe, ariko ngo kubera ari binebwe badakora bakaba bafatiwe ibihano byo guhabwa karuhuko k'iminsi 15 no gukatwa igice cy'umushahara wose. Kurikira Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu aravye ivugira
ku gihamana hariho abakozi bakorera igihugu babaye binebwe hanyuma turabahana tubahanye rero nukavuga umushahara wabo acibwa na kabiri umushahara we nta kindi twakoresha kuko urumva ntituri bubuhe ibinebwe ngo bihembwe bitakoze duca tuwukoresha ibyiza rero nyuma ayo mahera rero twaciye tuvuga tuti reka dufashe aba bagwaye babuze amahera bari ha kwa muganga kuko nko ngaho igituma ariho twaciye twitaho ku rushahara niho hambere yaharatije cyane ku buryo usanga bakira kanga ko bataha kubera bataba bararira nicyo gituma rero ariho twaciye twitaho ubwa mbere kuko bari baheranye amahera menshi cyane bitoje cyane kugira bayaronke amahera y'igihugu kwa mu gihugu nyine agafasha abene igihugu na yabo nicyo gituma twaciye tugira iki gikorwa
nk'uko amakuru ava kuri ibyo bitaro abivuga ayo mafaranga yarihiwe abo banyagihugu arenga miliyoni 9 z'amarundi akaba yarihiwe abanyagihugu bagera kuri ndwi bahora bugaraniwe mu kigo Centre Nehope Psychiatrique do Kamenge kivura indwara zo mu mutwe hamwe n'abandi bashika kuri batatu bahora bugaraniwe mu bitaro Prince Regent Charles I Bujumbura ukaba wabaye umunezero udasanzwe ku miryango yabo banyagihugu bashoboye kurihigwa ayo mafaranga abanyagihugu baganiriye na radio Haguruka barashima cyane ko icyo gikorwa cyakozwe ari cyiza cyo kubona abo banyagihugu bashoboye gutahuka mu mihana yabo ariko bakongera bakagwa bakagaruka bati kuvuga kwa ayo mahera yakaswe ku mishahara y'abahanuzi b'umukuru w'igihugu ngo babaye ibinebwe ngo ni mucezo wa ndani ngo kuko ngo ni abavyukuri abo bakozi badakora ngo bari bakwiye kwirukanwa mu kazi bakareka kubandanya bajya amafaranga y'abanyagihugu ataco bariko barakora abo banyagihugu ntibagarukira ngaho gusa barongera bakavuga bati abo bivuga ko bakaswe igice cy'umushahara n'abantu bamaze imyaka myinshi basahura itunga ry'igihugu ngo naho bo babwira ko bazomara imyaka 10 badahembwa unaco nyene ntico bari gihano gihambaye ngo kuko kuri bo uwo mushahara w'ukwezi kumwe canke igice cy'umushahara ngo atakintu na kimwe kivuze kuri bo bati n'uwundi mukino nyene wo kubandanya badusinziriza ngo yamara atakintu na kimwe bimaze
umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaraye agabishije abigisha batonda ku kazi baterewe aho agasaba abarundi bose kumubera ijisho n'ugutwi mu gutuza ibinebwe mu bisata byose bitandukanye vya kino gihugu ivyo akaba yabishikirije muri komine Bugendana intara ya Gitega abanyagihugu bumvise iryo jambo bakaba bavuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu yama iherera mu majambo gusa inkuru twateguriwe na Aline Munezero
kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 13 nyakanga niho hatangura mu gihugu cyose umwaka w'ishuri 2021 ushira 2022 mu mashuri ya leta hamwe n'ayigenga ibirori nyezina bikaba byabereye muri komine Bugendana intara ya Gitega aho byari bihagaze ikiwa ni mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko hari abigisha batonda ku kazi bacerewe acasaba abakozi bose ba leta hamwe n'abikorera utwabo kwijukira ikivi na y'ibinebwe ngo bihari bwivomo
icyo nosaba ubwa mbere tuva ha kwiyongeje ingoga tuje ku kivi kandi kubisata byose by'igihugu novuga nti uno munsi dushwa bature abarundi bose guhera kubakorera igihugu n'abikorera ivyabo ikinebwe tugiharira ivomo dutegerezwa kuja ku kivi haba mu vyindero murereke abigisha bamwe batonda saa yine hanyuma tuze turabe amanota bazobaha murazi yuko mu mategeko agenga akazi mu Burundi urose amanota mabi inshuro zitatu tutaha abadakora duca tuja kuraba amanota babahaye hanyuma batubwire mu nzira
president Evariste Ndayishimiye yagiriye ko asaba abanyagihugu kumubera ijisho n'ugutwi mu bisata bitandukanye by'ubuzi ngo kubera ko harabibwira ko umukuru w'igihugu atoshobora gukwira igihugu cyose kugira ngo acungane n'ibigaba
ndagira ndabasabe rero mu mbere amaso n'amata haba mu buganga mu by'ubuvuzi habe ibikorwa byose by'iterambere haba mu burimwe tubarereke kuko ni bakorera igihugu igihugu nacyo ni twebwe nyene hariho ababe gito muri iki gihugu bavuga ngo ntazohatambikiza hose washobore ngo twebwe rije twamurabiye turase kumurabira barabivuga gushikaho bavuga ngo turazi kwa tubonya zoduhana ngo ivyo atazobona natwe ntituzobimubwira nanje muhantambikirize ivyo base kumbwira mubibone mubimbari
bamwe mu banyagihugu bumvise iyo jambo ry'umukuru w'igihugu bavuga ko atagitangaje kirimwo kuko imvugo yiwe yama iherera mu majambo gusa aha bagatanga karorero k'abakozi umunani bo mu biro iwe bafashwe kuwa 17 imyandagaro uyu mwaka w'2021 basivye ku kazi ariko aba bakozi bakaba bahagaritswe mu kiringo c'indwi zibiri gusa baca basubira ku mirimo abanyagihugu baganiriye na radio haguruka bakaba bamenyesha ko yaba umukuru w'igihugu yagomba gutanga karorero keza ku bakozi b'ibinebwe yari kuba yahereye guhagarika abakozi umunani bakorera mu biro iwe bafatanywe itonga
tutandukire igisata cagateka kazi na muntu mu gisagara ca Bujumbura umuntu umwe yaraye yishwe arashwe n'abantu bataramenyekana bamusanze mwibarabara ako kabikabishe kakaba kiyamirizwa n'abahaba aho bavuga ko barambiwe no kwijandajandira kwa leta ya CNDD-FDD mu kwama ivuga iyo abaye akabi nkako ko yatanguje amatohoza ariko ntiyigere ahera abanyagihugu bakaba biyamiriza imfu nkizo begeka ku nzego za leta badasize inyuma imbonera kure ngo hamwe leta itohagarika uwa mugambi nabo bazoye babihereza amabarabara bapfume babicira rimwe inkuru na Eric Kwizera
uwo muntu yarayishwe n'abantu bataramenyekana ku mugoro wa kuri uyu wa mbere igenekereza ya 13 nyakangu no mwaka bivugwa ko bamusanze mu mahwane y'ibarabara ryitiriwe Bucanyori hamwe n'ibarabara rya Kinyoni muri komine Ntangwa zone gara amakuru twahawe n'abanyagihugu bari begereye ahakabikabishe kabereye batubwiye ko babonye imodoka iri kiraca muri iryo barabara itagira imparati umwe mu bari muri iyo modoka acarasa uwo munyagihugu yari muri ayo mahwane y'iryo barabara ica irabandanya ngo iboneka ko iyo modoka yarije iri ku mugambi ngo kuko yari maze umwanya munini iguma itembera muri iryo barabara abanyagihugu twaganiriye bakaba bagaragaje akababaro kabo aho bavuga ko baba bajwe no kubona ako kabikabishe kabera ku barabara ntihagire n'abajejwe umutekano bahaseruka ndetse ngo nabo mu ntwaro ngo nta numwe yahaserutse ngakamo baterwa ko kubumbatira amahoro no gutanga amakuru kare na cyane cyane mu gihe babonye imiduga itagira imparati ngo naho batanga ayo makuru naco amara ngo kimiduga nkiyo ibiriko irakoreshwa n'inzego z'igihugu na cyane cyane urwego rw'iperereza rugisibije muri no minsi mu kunyuruza kwica gupfungira umuntu busa kubarezi gufa umunyagihugu n'ayandi mabi menshi avuga mu rugo rwego uborashwe ngo yasandabiye mu nzira igihe abanyagihugu bariko baragerageza kumujana kwa muganga aho kabikabishe kakaba kiyamirizwa n'ababa mu gisagara ca Bujumbura aho bavuga ko barambiwe no kwijandajandira kwa leta CNDD-FDD mu kwama ivuga ko yatangurije amatohoza atigera heda buri gihe iyo habaye akabi nka abanyagihugu bobo biyamiriza imfu nkizo bavuga ko zikorwa n'inzego za leta badasize inyuma imbonera kure z'umuganga CNDD-FDD ngo hamwe leta itohagarika uwo mugambo gayitse n'abazohe babihereze amabarabara bapfume babicira hamwe ngo kuko nubundi bagowa ikivumvu
uwahaze ari umukukuru ke mu gisirikare cha kera XFAB ubu abarizwa mu kasho kiperereza akabazwi ku mazina ya Alexine mubona batazira nize wo munara yarumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi kuva kuwa kane w'indwi twaraye turangije igenekerezo rya 9 nyakango uyu mwaka umujyango wiwe ufise ubwoba ko ashobora kugirirwa nabi kuko aho apfungiwe uyu munsi atariho apfungirwa ejo uwo muryango uriyamiriza iryo fatwa ridakurikije amategeko rifatiye kuvyagirije vy'ibinyoma ugasaba ko yorekugwa atakirinze gusabwa ntahave yicwa itanito na Alice Mukeshiman
uwo mukukuru ke mu gisirikare cya kera XFAB azwi ku mazina ya Alexine mubona bataziranizeye akaba yarangurira imirimo yiwe mu gisirikare cya kera imbere yuko gicangwa n'imigwi y'abagwanyi ubu naho akaba yagirizwa kuba atunze ibigwanisho kandi atabirekuriwe n'amategeko ngo no kuba ari mu migwi yabitwaje ibigwanisho mu ntara ya Rumonge nkuko abari hafi ya Alexine mubona bakababwiye radio haguruka ko yafatiwe ku rugo rwiwe ruri ku musozi wa Gitaramuka kwigenekerezo ya kabiri nyakanga ni muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge nyene uwasohoye umutahe wo gufata Alexine mubona akaba arumushikiriza amanza wa Republika mu ntara ya Rumonge ako kanya abapolisi bakabaciye baza gufata Alexine mubona baramukubita baramujyagagura bavuga ko atunze ibigwanisho atabifitiye uburenganzira mbere bakaba baciye binjira mu nzu yiwe ariko basohoka atacyagirije bakuyeyo ariko biranga baramujyana kumufunga aho mbere amaze kungururizwa mu busho butandukanye ni mu gihe kwigenekezo rya gatatu nyakanga yarasanzwe afungiwe mu gasho k'igipolisi mu ntara ya Rumonge maze yongururizwa I Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi ajyanyoyo n'ugwego rukuru rw'iperereza umujyango wiwe bariyamiriza iryo fatwa giwe itisunze amategeko kandi bifatiye kuvyagirije ivy'ibinyoma gusa bakamenyesha ko uwo mukukuru ke wo mu gisirikare cya kera XFAB ko ariko arazira elementanya rikomeye rivuye ku njyane z'amatongo atari za politiki umujyango wiwe urasaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ko yorekugwa atakirinze gusabwa
haraciye igihe kitari gito mu gihugu cyose yibonekeza ingeso mbi z'abapolisi b'abarundi bahohotera abagendesha amapikipiki bunguruza abantu mu kurondera ubuzima kubwiyo ngeso ku munsi wejo mu ntara ya Makamba neza na neza mu Kayogoro ntivyari vyoroshe aho abanyagihugu bashavuye basidukana niyonka bagwanya ba polisi mu gihe bagomba kurenganya bamwe mu banyagihugu mu kubaka amapikipiki ya abanyagihugu bavuga ko leta yandayishimiye irangwa no gutoteza umunyagihugu ariko yiro onderera ukwaba ngo abarundi bose nibafatane munda nkabo banyakayogoro baheze bikure ko leta ibagerami inkuru dukesha mugenzi wacu King Blaze Iranzi
mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro ku munsi wejo ntivyari byoroshye nkuko amakuru aturuka ku isoko rya radio haguruka bivuga ngo abapolisi bari adukije nk'abari amavubi batangwa gufata amapikipiki abanyagihugu babibonye barashobaduka n'agashavu kenshi batesha abapolisi ico gikogwa twumvirize amwe mu majwi yumvikanye muri resi yiri birazunguruka ku mbuga ngurukana bumenyi ikaba yerekana uko abapolisi bateshejwe ico gikogwa cabo co kwambura amapikipiki abanyagihugu
narase none
Abanyagihugu bumvise ibyo byaraye bibaye aho mu Kayogoro mu ntara ya Makamba basaba barundi bose gufatana munda nk'abo banyakayogoro bikure ko intwaro ya CNDD-FDD isanzwe ibangamiye ubuzima bw'abarundi
cyo nyene cyo kwambura amapikipiki abanyagihugu bikozwe n'abapolisi mu gisagara cya Bujumbura naho hari aho bahevye bahita zone rouge mu rurimi rw'igifaransa aho hantu imoto ihashitse abapolisi bayisimbira ko nk'agaca gasimbiye ku muswi w'inkoko aho naho ni nko kuri Kotebu ku ruhande rw'isoko ahandi avugwa ni ku ibarabara rya Buconyori aho ibarabara rimanuka kuri kaminuza ya Hope urira nirisha kanyoni ngo ubufashwe atangishwa amafaranga shika ibihumbi 30 z'amarundi abagendesha amapikipiki bakavuga ko amasanganya ategwa nako kajagari yabaye umurengera batanga akarorero kisanganya riheruka kubera kwibarabara rya 12 kumutakura mu gihe umupolisi yiruka ku mumotari nawe akiruka ahunga agaca yita mu modoka yibere ni agatakaza ubuzima abanyagihugu bakavuga ko iyo ngeso y'abapolisi yo kwama bigenza yabarengeye bidasanzwe ngo nabo bagiye kuza barigwana ko kuko ngo barenganywa n'abatwara bababona bakavuga kandi ko barambiwe n'iyo ngeso mbi yabo bapolisi aba barongoye nibatayi babuza ngo bariteguye kuvyikorera ngo nibogira kuba mu buzima bubi bw'inzara bashizwemo na leta bakorera yonyene ikongera ikabashuhurira ko abapolisi mu kubaka amapikipiki yabo biguriye mu kugerageza kwironderera ubuzima ngo bavyemere iyo ngeso rero ku bapolisi ikaba imaze kuba nk'umugenzo aho kenshi ahatandukanye mu gihugu biyadukiza bagafata bagendesha amapikipiki ata makosa babagiriza bagaheza bakabasaba amafaranga ngo bikunde babasubize amapikipiki yabo ngo hejuru iyo ngeso yo kubaga igiturire abo bapolisi bafise n'ingeso yo kwiba igitoro aha usanga n'igitoro bagufatanye cyaheze canke kigeze aho utagisize